This is Bhajan Theka, 8 beats.
Dhanu Tera Vata Hi Bhi Tine Vata.